Kokoe ai uhinga, ai taho kumafu, e oku o mate, I e o fatu. Kokoe ai uhinga, e ku faka amu, kulelu anga koe, e ku mana tu. Te ukaka he mounga, fe ama moana, ke heke wo fipe, ki hoshi no.
Foki ae taimi Ke u whaka tono tono e ku whehalaki Te u tukupa Toto e ku mo ui Ki whaisi o mai